Maita ikũmi he mũthenya ũmwe no rĩu ũmũthĩ ta makai ndara nĩ wanore